KB, Benny on the beat. Gang, did I hear you say? What up, mama? Wako nimeganda. Nimekuja kukushow wendo mwamba. Ukisusa mingwenzako nitasanda. Sina flati, ninalala kwa kibanda. Sio mimi ale.